asuo bɛyɛ boa dan nyame obetimi adibi atun hofo nanso wa nyansa ya ne maame awuo na wakɔ nanso ekwakɔtu ne maame emu wɔso na ɛde na wuye de wuye de sɛ ɛpatwa na ɔhɔ no mu aha aha ɛnti ɛna ɛwɔ hɔ no ya wakɔtu ne maame emu no na de na wutu maame emu no a prophet ɛkyerɛ sɛ holy ghost power bi aban mu ɛkyerɛ sɛ sɛ wotumi kɔtu ne maame emu no a obetumi sɛ anwa no bio na ɛkyerɛ sɛ wo paso wo dan Yesu Kristo ye wo konya no Lazarus ɛno ye dwun baabi a ye ntia se ɛna egu hɔ no na wo mu kyerɛ mu a wakɔtu wotumi sɛ akyɛ kakra aha na ne mprɛ no sunie ɛna ɔsɔfo Elijah Silas asuo bɛyɛ boɔ dan nyame wa ye ne saa no ama sɛ wa hwɛ ne mu gua sɛ mo de egu ne maa on the name of Holy Spirit be see me timi anwane me maame
oh
wa guni maame anuma ase poto
osofi na ejina ho
won wo jina ho no
ah se ne trouser cross ye de ahoma so mi
akwachi no no
ah
so
oh
ti you Collins Baptist okay afedia ye aha nti won wo ho no aha ti wa
ode instruction nsa se de ye adwuma o mo chiri
ti se mo chiri no wa show gloves come on ya what tun mame yes first one we call ho so we kotu we ka kire nko fo so obet we konwane ne mame no mo ah sesen we konwane mame se wontumi eno mo yaya na mo yere no a na wo jaye ensa na no obia ni na so a wasan kotu ni mame so fi odi kotu ne pickers na dad ne go ho no adaka no kra na aye dada no a ne
hwe se
ne mame anya me di ko se ni mame
no na gum emu ni de ohwe kra a che
Ache. Ana hwe kromwo fo nyina beguo. Na sofo asem anka ne ya. Minnim se menka se bankofo da kasa se wo bodam. Aha, nyam na make about kromwo fo se wa. Omete se se sofo nya dam bobi na eba ne trimu a. Na o maami wo mse a che yakobe 1 year o. Maami ne firim ba ko. Wo hwa da kanu.
Wo hwa da kanu nipa enkrampa kra ngum.
Aha.
Enti sa no okofa ne maami ne wo hin ne wo benyane no.
Sa.
Because adaka ye si wo yi, wo bi anem.
De bi anem. Maami ne wo ba kese wo se bi o se brother so bi dia facha. Wa pro amaani no mpeni na kra. Ade a ifuna ye ko 1 year de.
Adaka no kra ya ifo ya re, ye pense nkanka.
Nkanka kra adaka no kra ye dada.
Ah,
she had never made the good mammy, and you could down mammy Kenya. What could you number one thing? Some big nano mammy Buna. Now, me home my tears, you say.
Me home tanta bain, eh, dearie. There be there be way, dear. As often as some now, no castle.
And as somewhere, as some more James working, was it a deep war trough for ya, a bad and some pacam, blah, 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 blah. Was it a huru a Maradis, what's it say over? So, what's more, you sure up a sofa where papa de Nana Jumon Carno? Ubudu, sign and run the answer, you know, Yet, I say,
would you tell us your baby and ye? Eh? Timia could too, ah.
And for Busan said, dear bear, pa, where you sure send a man as one soon could turn by me from now, yet you may take a crack. For number 12, so from where she are, and to pass a tear and then a
crack. Because I say you, because I cry and go on, I'm sure, or the Cassatro, Melquen, I'm a young Musa, and who quite say, not I'm here to me as a
crack. I shall form on seven in the day. We are forming us an amabois. I never see any of my father.
Who continue with you?
I'm not telling you. You probably have a point of my family. Dabba didn't want to show you how to buy your mom. But you told me, and you have some sap.
So for see with GDS swa, no I can say me GDS swa, then can say so for bottom. Enti enkwafo aba no abe pemwa waka se wakan ka de bechine wo nwie nyankopon da roshe no se kodo kotu maami funu na me boa wo am wasan se wakotra da wo shutire
ei o maami ayesie no
dojina wasan wa sinsa akwete ahwe
o maami ayesie ne di afe ena nyamse kotu no enya hwe se ne Lazarus kura enya minya ne no bra na yesse eyi nemu no obon kura no Kristo nyane no ye nim die nyame ne kan ye die na me ha onyina ne se eni ayi adaka na obi anamu no o ko nyane hwan
so na me so de ha me ne ene ma amre ko sie ne ma me no a wasan yiye abesoro no na aha so ho na te sab sab impreda so to kwa na kan ma me adagem wo hod mu na wo nyane wo kukura abesoro
o tama ba
se wo ba abanwano no wayi ese wa kuani ma ne kasa bi etira ene bi be kasa e wo ho sese sofo no na dwunmu e te se ya na
ene abusiafo yenko yanim na yenko nsam fufuro mo yenko bono empotem ho yekobrekum.